records. biashara wa ng'ombe yayokowewa Nungi Kroke Monica wanajasi tini na mani leho hawa ni bibatale ama kunire ikana kamante kawaida yao.